Hafia collection and home decoration. And waxaan hayna dharkii caruurta inamiya hablo alaabtana waxaan ku keenay tugri iyo weelkii oo aad u qurux badan weelkii decorationka ahaa iyo weelkii kale caadiga ah sadufkii oo dhammaystiran iyo kuwii kale. Thank you.